Igice chamino nyibiri nagatano. Igice chamino nyibiri nagatano. Mugenzi, urahawe ikaze mu cigwa cy'uno munsi tugeze ku gice cya mirongo ibiri na gatanu. Ariko imbere y'uko tubandanye, nkundira mugenzi twishyire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho mwami ushobora byose, tegeka bikaba, wavuga tugakomera, izina ryawe n'ibihaza icyubahiro. Mwami tuje imbere yawe, twanduye imbere n'inyuma, ariko mwami turifuza kwezwa nawe. Reba umuntu wese uryantegeje bwiwe, maze umugire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Inzira y'ukuri mu gihe cya Tiwatira. Inzira y'ukuri mu gihe cya Tiwatira. Tiwatira birasigura iki? Nk'uko twagiye tubibona, ayandi mashengero yose yari afise ibyo asigura. Tiwatira ni igisagara kindi gikurikira Perugamo, ukurikije urukurikirane rwa bya bisagara bigize Aziya ntonya. Ariko kandi nk'uko twamaze kubibona, duca twumva yuko ari igihirindi, ari ikindi kiringo cya kane ishengero ryagomba gucamo rya Kristo mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Tiwatira ni ikintu kidasobanutse neza. Ijambo Tiwatira bamwe bavuga ibi abandi biriya, ariko kandi mu by'ukuri kino gihe ni gihe ishengero ryabayeho mu bihe bidasobanutse neza, inyuma y'aho ubupapa bwari bumaze kwimikwa. Reka rero turabe icyo Bibiliya yavuze mu majambo ya Yesu yabwiwe abantu bagomba kubaho mu gihe cya Tiwatira. Hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni mu gice cya kabiri, duhereye ku murongo waho wa 18 turaza gushikana ku murongo waho wa 29. Kandi wandikire mu marayika w'ishengero ry'i Tiwatira. Turasoma tunyarutsa, nawe utore Bibiliya yawe kugira ngo dushobore kujyana. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Tiwatira ati: umwana w'Imana ufise inyota zisa, ufise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge byiwe bisa n'umuringa w'umwakaka. Aravuga ibi ngo: ndazi ibikorwa byawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe, ningene ushitsa ibango ryawe n'ukwihangana kwawe, kandi ko ibikorwa byawe byo hanyuma biruta ibya mbere mu kuba byiza. Ariko bise icyo uvuga yako y'ukukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane bajye ibyaterekejwe kw'ibigwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ubusambanyi bwiwe. Ehe, ndamutsinda ku buriri ndarugikira abasambana nawe amarushwa menshi nibatihana ibikorwa byiwe. Kandi n'abana biwe zo bicisha urupfu, kandi amashengero yose azomeya yuko ari jyewe sesa mu mishaha no mu mitima. Kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ibyo mwakoze. Ariko mweho abasigaye mu b'i Tiwatira, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ibyo babandi bita iby'ibwina bya Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu. Ko mumira kuco mufise mugashitsa aho nzozira, umesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga azoyaragiza inkoni yicuma nkuko bamenagura inzabya zibumba nkuko nanjye nahawe na data kandi nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu uri nugutwi niyumve icyo mpemu abwira amashengero izina ry'Imana rihabwa icubahiro agenzi ano majambo yabwiwe ishengero gitwatira niyo majambo uno munsi tugiye kurabira hamwe na cyane cyane twiheze kino kiringo cya kane ku biringo birindwi ishengero rya Kristo ryaciyemo ubwa mbere rino shengero ryari ishengero ryaje rikuye mu gihe kigoye inyigisho z'ukuri zari zamaze guhindurwa mu gihe cy'ishengero rya Perugamo nk'uko twabibonye umwami Imana yabariye marayika kwandikira ishe yabariye Yohana kwandikira umumarayika w'ishengero rya Tiwatira ngo umwami Imana bagenzi ndagira ngo mwumve ndababwiye yuko mu kwivuga Yesu aba ari yivuga bihwanye n'ibyagira avuge kuri iryo shengero yavuze ngo umwami Imana ni kuvuga ko ubupapa mwa kino gihe bwari bwarigize nk'Imana abantu bo mu gihe cy'Itiwatira bagomba kubwirwa yuko ubupapa atari bwo Mana ariko Imana ari Yesu Kristo yatwiguze akadupfira bagenzi kino gihe ubupapa bwambara inkofero na nuno munsi niko bikiri yanditswe ko Vicarius Firdei bisobanura ngo umusubirizi w'uri mu kibanza cy'umwami Imana cy'umwana w'Imana ku isi Yesu yari karabarira abantu bose n'abamwakino gihe abibabwira yuko ari we Mana ntago upapa ari umusubirizi bw'Imana ntago ari umusubirizi bw'umwana w'Imana ku isi nibyo Yesu Kristo yari karavuga ngaha aravuga ngo umwami Imana ufise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro ibirenge byiwe bisa n'umuringa w'umwaka karapfo gibi Yesu yari karerekana umwami Imana uwo ari we katandukanye n'ubwami bw'abantu yuko afise ibintu bimuranga bitandukanye n'iby'abantu Yesu yari karavuga ko Imana yayindi igororoka yayindi yakaka yayindi igendera mu mategeko n'abagendera mu bwami bwayo nabo nyine bagendera mu mategeko babandi bayiboka basigaye mu nzira y'ukuri yuko bagomba kugenda nkayo niwe agiye kuvuga bagenzi mbere y'uko wumviriza umuntu agiye kukubwira utegerezwa kubanza kumva uwo muntu uwo ari we kugira ngo ntumwitiranye nicyo abantu b'Itiwatira bariko barabwirwa kandi nicyo kintu abantu isi yose babwirwa ntabwo tugomba kwitiranya ibintu tugomba kumenya Imana iyo ari yo maze akaba ariyo tugendera ikigendera mu byo yatubwiye byose Yesu aravuga ati aravuga ibi ku murongo ukurikira 19 ngo ndazi ibikorwa byawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe ninge mushize ibango ryawe n'ukwihangana kwawe kandi ibikorwa byawe byo hanyuma biruta ibya mbere kuba byinshi rino shengero ryari ryaragiye mu buzima bwiza kandi ryari ryarahawe inyigisho mbi yari iherereye guhindurwa mu gihe cy'ishengero rya Perugamo ariko uko hagenda haheri igihe ibikorwa byayo byashishikara kuba byiza hari ibintu ngaha tworaba cyane kugira ngo dushobore gutahura ibyerekeye rino shengero ry'Itiwatira ubwa mbere nk'uko twabibonye rino zina Itiwatira ni izina ridatahuritse neza ibyo byerekeza ukuntu iryariryo shengero ryatahuritse neza bivuye ku mwami w'abarubaro reka dushobore gutahura ivyerekeye uno muntu ubwa mbere ni umwami wese w'i Roma yahama abakristo utanguriye kuri Nero ugashitsa kuri ku mwami yasubiriwe na Constantino ni kuvuga ngo igihe cy'ishengero rya Simuruna yarahuye n'ibibazo bikomeye nk'uko twabibonye uhereye ku mwami Nero ukabandaniriza ku mwami yasubiriwe na Constantino kubera yuko Constantino ariwe yaciye akura ibyo guhamwa kw'abakristo ni kuvuga ko bino bintu ni ibintu bikomeye cyane ariko kandi ishengero rya Perugamo ryarangiye mu mwaka w'1538 hama ariyo shengero rya Tuwatira ryaciye ritangura aho nyene rirabandanya gushika mu myaka y'1755 Yesu Kristo yaramaze kugenda mu ijuru reka tubarwe turabe ibyerekeye igisagara cy'i Tuwatira ubwa mbere igisagara cy'i Tuwatira cyari igisagara gisanzwe kiri muri rwa rukurikirane rw'amashengero ndimi Tuwatira cyari igisagara rurangiranwa mu byo guhingura impuzu icyo gituma hariya mu byashuriwe Yohana igice cya 16 ku murongo wa 14 habigaruka ko neza Tuwatira yari ingoro nkuru ya Apollo imana zuba muri iyo ngoro haba umuhanuzi kazi abantu baramwubaha mbere baramusenga ni kuvuga ngo mu gihe cy'ishengero rya Tuwatira niho hari ingoro y'uwo bitwa Apollo kandi muri iyo ngoro hari hari umuhanuzi kazi maze uwo muhanuzi kazi abantu baramwubaha bakamutinya uno muhanuzi kazi aragiranwa kandi na Yezebeli nibuke Yezebeli nawe yarinde hariya mu byashuriwe Yohana igice cyaho cya 2 ku murongo wa 20 ntiwabivuga ariko ufite icyo ngunga yako yuko ukundira ujya mugore Yezebeli yiyita umuvugishwa n'Imana akigisha akazimiza abagurano banje iki kintu nikimana yagayiye ishengero rya Tuwatira umugore nkuko tubizi asanzwe agereranya n'ishengero reka rero dushobore gutahura uno mugore Yezebeli avugwa ngaha uwariwe nkuko iminsi 1260 yagabanijwe n'Imana kugira ngo haboneke abarokoka kuvuga yuko iby'i Tuwatira byashitse mu mwaka w'1755 reka tumenye rero Yezebeli uwariwe Yezebeli yari umugore w'umwami Ahabu Yezebeli yari umugore w'umwami wa Ahabu igice cya mbere cy'abami igice cya 16 ku murongo wa 29 gushikana ku murongo wa 33 hamwe n'abami ba kabiri icyo gicenda ku murongo wa 22 abisirayeli barakwegewemo n'uno mugore Yezebeli maze amaze kubakwegera mu busambanyi no mu bibi bituma abisirayeli bahabwa ibihano n'imana baca imana maze bagahururumbira ubusambanyi nkuko rero hariya mu cyece cya 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 ku murongo waho wa 2 umugore agereranya ishengero ni kuvuga ko ishengero ryo mu gihe cya Tuwatira ryari ryatewe n'inyigisho zakomoka kuri indi shengero rya gikristo gityo ryari ryavutse naryo akaba ryari ishengero rya katolika rirongowe n'ubupapa i Roma na kino gihe abakristo bari bagiraniwe cyane kubera iki uhereye ku mwami Constantino yari yemeye kubatizwa akaba umukristo hari habonetse n'abandi bami bemera kwihana bakamukurikira nk'akarorero mu 1508 umwami yitwa Clovis umwami wa Franki yari yemeye kwifatanya n'abakristo nawe arabatizwa mu mwaka wa 1551 umwami yitwa Pope ubufaransa na wenyene yaratsinze yemera gufata ingingo yo kubatizwa kubera rero abo bantu bose bari baje muri iryo shengero iryo shengero ryari rigiraniwe ni kuvuga ngo ishengero katolika riyobowe n'ubupapa ryari rifise ingufu cyane mu bya politike ryari rikomeye cyane ryakoresha ingufu zidasanzwe kandi ryari ko riragira agahamo kugeza naho abakristo batifarikanije nabo bashishikara gusubira inyuma bagasanga bariko baragendera ku nyigisho z'ubupapa bwari bwamaze gushiraho kandi bwakomeza gushiraho mbere mu gihe cy'ishengero rya Perugamo. Imana rero yaraneguye abakristo bari banse kwifatanya n'ishengero ry'i Roma kubera batitandukanije n'inyigisho zizimiza zari zashyizweho na Roma. Zino nyigisho harimo umubatizo wo gutonyereza k'abantu ku rutugu, wo gutonyereza umutonyi ku ruhanga. Harimo inyigisho z'isabato yarerahinduwe igashyira ku munsi wa mbere. Harimo kandi n'inyigisho zo gusenga beranda n'abapfuye, zo gucura ibishushanyo by'ababikira Mariya n'iby'aberanda. Ibishusho byari byarabatijwe bakafata ibishusho byasengwa n'abapagani ba kera b'i Roma bakabibatiza nk'amazina ya ba Petero ba Yohana hamwe n'ayandi amazina ya Yesu hamwe n'amazina ya babikira Mariya. Bino byose byari byararundanijwe ku bakristo. Abakristo mu gihe cy'ishengero rya Tiwatira bari baranze kwifatanya n'ubupapa ariko bagakurikiza inyigisho z'ubupapa zari zamaze gufundafunda. Bari bafise ubunebwe bwo gusoma Bibiliya, bari babyirengagije bagaca bisanga mu itiro ry'iby'ukwizera batabizi. Uku niko byari bimeze mu gihe cy'ishengero rya Tiwatira. Reka tugaruke ku byerekeye Yezebeli. Nk'uko Imana yari yarahaye Abisirayeli igihe cyo kwihana, ni kuvuga ko abantu bo mwa kino gihe nabo bo mwa kino gihe cy'ishengero rya Tiwatira, Imana yaratangarije abantu bose bari batuye ku isi yuko bafise uburenganzira bwo kwihana. Mbere n'abantu bo mwa kino gihe nabo nyene bahabwa amahirwe yo kwihana. Hari ibintu tubona bihambaye cyane. Ibanga rya Satani rihagaze mu kwihakana Kristo. Nibuke yuko kwihakana Kristo ari kugenda kubi n'Imana yavuze, niho ibanga rya Satani rihagaze. Inyenyeri yo mu gaturuturu ivugwa habya mu byeshure Yohana mu kurangiza ni Yesu. Iryo sezerano ntaho ritandukaniye n'ibyasezeranye ishengero ry'i Perugamo. Kuronka Yesu no kubana nawe ni itunga ataca umuntu yorigereranyako. Mugenzi, Imana iraguhamagarira uno munsi kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ikintu kimwe abantu b'i Tiwatira bahamagarirwa, nico abantu bose batuye ku isi na n'uno munsi bahamagarirwa. Imana yitegereje abakristo bamwe bari basigaye baze kuyoboka ubupapa, ariko ikabona bariko bagenda batwagwa kayombekere, batwagwa n'inyigisho za Yezebeli, ni kuvuga inyigisho z'ishengero rya Gikristo ry'icyo gi Roma. Yesu yahamagariye abantu bose batuye ku isi guhindukirira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwa buri muntu wese. Uno munsi Yesu arahamagara umuntu wese ari ku isi. Iri ni ijambo ryigwa buri wese kwemera kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mugenzi, nagenda kubwire yuko udafise Yesu ntacyo uricyo. Ufise Yesu, ufise byose. Yesu yiteguriye guhindura ubugingo bwawe, yiteguriye guhindura ubugingo bwanje. Yesu arifuza yuko umutandukanya n'abandi. Yesu arifuza yuko umwishikira kuri we ukamubwira ibyaha byawe. maze akakubabarira yiteguriye kuguha inzira ishasha kuko twamaze kubibona mu byigwa biherutse maze abe umwami wawe abari wakuyobora mbega mugenzi nawe uno munsi uhamagarirwa iki ikintu kimwe uhamagarirwa ni kumwakira no kumwiyegurira ukamukunda ugafata ingingo yo kwicungira amategeko yiwe ukaba mu nzira y'ukuri abari mu nzira y'ukuri ibibaranga ni kumvira imana ntabwo bahugumbwa bafise uburinzi buhambaye kandi barifatanije n'ishengero ryasigaye mu kubatizwa mugenzi fata ingingo wiyegurire yesu kristo bicitse uno munsi ntakire ijambo ry'imana